kuba abepiskopi shengero katolika baragize icyo bavuze ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu nibisanzwe ntagira umuntu bihungabanya ariko rero iyo umuntu avuze baragira icyo babivuze ko imigambo yaravuze amashyirahamwe atari make yaravuze ibyo sino bigaruka ko ariko nagomba ahubwo mu byakire neza ni kimenyetso kigaragara ko mu Burundi demokrasi iri kwirashinga imizi icyo leta rero isaba yuko abarundi iryo tangazo ryashikirijwe n'abepiskopi katolika bojyakirana ubwenge n'ubwitonzi nk'umwe bw'umwami Salomo wo muri Bibiliya barakuze barazi gutandukanya icatsi n'ururo bazogira icyo bakuyemo kubisigaye navyo ukuntu bamenyesha ni kubibutsa Ekleziya Gatolika na Leta y'u Burundi bafitaniye imigenderanire myiza kandi n'ubu ntiratosekara barafasha mu bitabi bike mu mashuri mu bitaro mu kurera abana naho rero twe tuvuga tuti irya tangazo abepiskopi bashikirije ni bisanzwe abumvise yuko kumbure iki cyangwa kiriya kitavuzwe neza cyangwa kitavuzwe ko cyangwa kitavuze byo abari bafise akariganga muhogo baronse umwanya wo kubishikiriza nka leta twebwe tuvuga yuko ari demokrasi iri kwirashinga imizi ko ibyiyumviro bitandukanye binyuranye bishikirizwa kandi mu budasa no mu butandukanye bw'ibyiyumviro bujya nimwabyitegereza neza muzosanga byuzuzanya umumwe wese ku rugero ariko no mu byajejwe arakura mu kigwa uti none leta muvuga ko iki leta yavyakiye nk'abandi barundi bose iryo jambo yararyumvise izo rigeranure niyabona ko bibereye ico bishikirije ko izo gira ico bivuze ko ariko mwumve ko atanzu iri kirasha kandi atamutsi wishibere
kubijanye ni jambo nimere bamwe bitinyigisho zashikirijwe nabungere ba Ekleziya Katolika hari abantu bamwe bibaza yuko abungere ba Ekleziya Katolika bo bararenza karimbi mugabo bijya bintu cyo twobifata sindiko ndavuga ko yandi umukatolika Ekleziya Katolika murazi yagenewe bose namwe murashobora kujamwa batarimo nta muntu umwe yimiriwe ndabivuga cyane cyane kubera yuko bijya bintu abantu babitegereye yuko ari ubutumwa bwa misi yose bakoze igikorwa cya misi yose mbere na ndibaza yuko imbere y'amatora bazoba basubiye gushikiriza zimunyigisho nka zijya canke zishushana zijya ko biri mu bikorwa byabo bya misi yose mu Burundi canke mu bindi bihugu aho Ekleziya Katolika yose iba mugabo icyo nagomba gushikiriza ngahanye n'utuntu tune mvuga nyarutsa sintebya ica mbere nuko muri yatanga muri zijya nyigisho bashimiye leta y'u Burundi natwe nitworeka kubashimira ndacishuye umuvugizi wa leta yavuze mugabo ntatandukana uri hagati ya leta n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu leta niyo bata umukuru w'igihugu ahari kuko ni nawe akoye inama shikiranganje kuvyo bashingiye rero natwe turabashimira cyane barashimiye ko ikorwa byinshi byiza twateye intambwe mu bikorwa byo gutunganya amatora mu bikorwa bitandukanye mu mitandukanye ya leta ivyo rero nta muntu yoreka kubishima kandi turabizeza yuko tuzobananya dukora ibikorwa bibashimisha ibikorwa bihesha imana icyubahiro mbere bizotuma n'abanywanyi ba Ekleziya Katolika n'andi mashengero biyongera cyane tugatera n'imbere hari naho imana yo dufasha tukaronka n'indongozi zikomeye nka kujya mu bindi bihugu baronka abakardino n'abandi turabyifuza cyane icya kabiri turashima ibikorwa bya Ekleziya Katolika yivuze mugenzanje bafise uruhara ntangire mu buzima bw'igihugu barubaka amashure baraterera nka kujya mwabonye mu bya politike baraterera mu by'ubutunzi anaho usanga bacuruza bagakora inzu zishobora kuberamo amanama bakadandaza ibifasha abantu kwemera bakubaka amashure bakigisha bafise ibikorwa bidasanzwe mu isanzwe barafashanya cyane na leta y'u Burundi barabizi ntaho bokorera tutahari kandi natwebwe nahari badukenera cyane tubakenera turi magiriranire ibyo navyo ne turabishima cyane kandi tubandanya dukorana ico gusa umuntu yo basaba kandi turizera ko bazobidukorera iruhande y'inyigisho no kukwemeranya ko gushingiye mu bikorwa hariho bosumbiriza mu bikorwa ico tubasaba hanini nuko boterera kandi bagatanga akaroro guterera dusaba nibi by'amatora aya matora twimije 2020 ntibayavuge gusa ariko nabone baterere uburyo bwo kuyatunganya kandi bazibayitabe nk'abavumvyi bayitabe nk'abatumire hajya kuja ku rubanza nk'umuvumvyi n'umutumire murazi ico kimwe urumuvumvyi ufatwa neza cyane ariko abantu bazoshima kuza nk'abavumvyi nabone biri mu ico n'imigenzo y'abarundi abo nabone turabakira tukabaterekera kandi mugabe urumva banyugira kabiri ariko ntacho igihambaye no kunywa aho nariko ndashika ndiko ndavuga ivyo guterera nuko guterera ni kimwe ubwo buryo turabukeneye kuberana urubanza rw'igihugu urubanza rw'Burundi muvye abarundi bose abana bose bategerezwa guterera umubyeyi wabo cha kabiri muri iyi migwi y'igihugu muri iyi migwi yo mu ntara mu makomine turasaba yuko bajamwe kandi ntibaje baridohora kuko babagira mu 2015 ngo bidohore ku munota wa nyuma kugira ngo amatora ashaka kugenda neza nuko batanga karero keza kugira ngo agende neza murazi yuko batavyifashe mu neza mu 2015 ubu rero twize yuko tuzojana mu matora bakayasengera bakayaterera kandi bakayagiramwo uruhara kuko Imana yo yasaba cyane kandi twize ko bazobikora hanyuma ikintu nacyo kandi twovuga natwe mu kubereka yuko dushima kandi tubashigikiye nkuko badushigikira bakadushimira nuko bahawe ikaze muri politike politike nayo bone imeze kujya kwa Kiliziya Katolika yugururiwe abantu bose barahawe ikaze muri politike warabonye ukura bitangazo rya inyigisho z'abahanini nkuko yaje kubivuga baravuze kugwaruka abana bo bajanwa mu bya politike urabona yuko hari umugambwe umenga no gukirana n'umugambwe uri ku butegetsi ibyo navyo twe ntituvugira umugambwe uri ku butegetsi urafise abavugira kandi babishoboye bazokwivugira mugabo ayico nagomba kuvuga nuko mushanje intware yo hagati bagombye kuza muri politike barahawe ikaze mushanje intware yo hagati azoheza abatunganize ni wajejwe iby'imigambwe barashobora no kwitoza uko sijya mbere abanya Kiliziya Katolika igira abantu bagomba kuja mu by'uburongozi byarabambwe gucubwongereza kandi no muri Kongo haturazi ikiriza yire abigeze kurongora inama mpuzamigambwe barongoye igihugu no barongoye igihugu muri ico myaka ya 90 byarabaye aho iwacu rero kubera tutakiri turi muri ivyo biringo byaza ntwaro z'amagaburanya mayavuga bashatse kuja nko mu matora umwe episkopi umwungere arashobora kwitoza umwungere arashobora gusaba kwabura amatari umwungere arashobora kurongo barize barize n'amashuri barafise uburenganzira barahawe ikaze muri politiki niyo abarundi bose ntangorane nimwe zihari baca baca mushanje bw'intwaro yo hagati bakayibatunganiriza kandi tubazi ko hari ababishoboye mu bikora neza cyane barahawe ikaze rero hari ijambo twari kwipfuza ko basoma bibagiye byari gutuma ziya nyigisho zigira kanovera kenshi gusumba mugabo navuze bacafise umwanya bazobikora hari ijambo ry'Imana Paul yandikiye Abefeso cyangwa abanya Efeze mu kigabane cya kane kuva ku karongo ka 29 gushika ku karongo ka 32 simvuga byose ndaje guca ku mayange aravuga ati ntihagire ijambo na rimwe ribava mu kanwa ndetse ijambo ryiza ryose rishobora gushika ku nyota hamwe bikenewe rikagirira ineza abaryumviriza akabandanya akavuga ati umwikomo ubukazi ishavu induru ugucyoza imana ivyo byose ntibibavemwo ivyo byose nibibavemwo hamwe na kabikose ariko mugiriranire neza mugiriranire imbabazi murekuriranire nkuko imana yabarekuriye muri Kristo iryo ni jambo ry'Imana dusanga mu ikete Paul mu yanda yandikiye abanyefezi kuva mu kigabane cya kane kuva ku karongo ka 29 ugeza ku karongo ka 32 iyo uri kurahanura abantu hajya nta jambo ribiri baho mu buhinga bwo kuvuga ijambo riva uburi bariye aho warimo baririye ico warimo baririye n'uburyo warimo bariye guhanura rero ni byiza cyane mugabo no kuraba rimwe na rimwe iyo turiko turakura agatosi kari mu jisho ry'uwundi twaraba yuko mu jisho ry'iwacu hatarimo ikigiga kitubuza no kubuza ka gatosi kaboneka kaba kataboneka ugasanga ntushobora kukabona neza